Turabahaye ikaze mu kiganiro cyanyu kica kuri Homewood TV aho tuzakurikirana abaririmbyi bahurikiye mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko ku butunzi bwabo n'ibikorwa byabo. Turahera ku muririmbyi w'icumi ariwe muririmbyi wa nyuma akaba yiswe Bebe Cool akaba va mu gihugu cha Uganda akaba afise ubutunzi buburikiye ku miliyoni zitanu n'ibice 62 by'amafaranga y'Abanyamerika hanyuma akaba anavuga yuko ariwe muririmbyi asumbye amahera umuririmbyi wo mu gihugu cha Tanzania yiswe Diamond Platnumz Nayo mu kiwanda c'icenda turafise umugwi Sauti Sol uva mu gihugu cha Kenya aho ufise amafaranga ahurikiye ku miliyoni 8 n'ibice 8 by'amafaranga y'Abanyamerika aho uwo mugwi mu bintu ufise biboneka ufise amamodoka yihuta cyane azinze cyane gose aho harimo amamodoka yiswe Nissan Skyline Audi n'izindi zitwa Volkswagen Passat Mu kiwanda c'umunani turafise umuririmbyi yitwa Harmonize akaba afise amafaranga angana n'imiliyoni 5 n'ibice 9 by'amafaranga y'Abanyamerika ayo biswe US dollars mu bintu afise biboneka hakaba harimo imodoka zitatu imodoka zitatu ziri muri garage muhira iwiwe nkuko tusanzwe tubizi ko abastar benshi bafise garage muhira iwabo hakaba harimo imodoka zitatu muri izo modoka hakaba harimo imodoka izwi ko izinze cyane gose yiswe Range Rover Chindwi hariho umuririmbyi yiswe Jaguar ava mu gihugu cha Kenya nawe akaba afise amafaranga angana n'imiliyoni indwi z'amafaranga y'Abanyamerika ayo biswe US dollar mu vyo afise akaba hariho uruganda atwara rwitwa Jaguar Cars Limited kuva mu 2013 akaba afise n'amamodoka yitwa Jaguar nyene nkuko ayakura mu ruganda asanzwe atwara hakaba harimo ayitwa Jaguar Land Rovers n'indi miduga itandukanye Mu kiwanda cha gatandatu turafise umuririmbyi yitwa Ali Kiba akaba ava mu gihugu cha Tanzania nawe akaba afise amafaranga angana n'imiliyoni indwi n'ibice bibiri by'amafaranga y'Abanyamerika ayo biswe US dollars nawe akaba avuga yuko mu bintu afise adakunda kwerekana ubutunzi bwiwe cyane afise akavuga yuko ico abantu bakwiye kumenya nuko bamenya yuko afise ama Range Rovers makeya akaba afise n'inzu mu bihugu bitandukanye nko mu bihugu bya Tanzania bihugu bya United States of America ariho mu gihugu cha America n'ibindi bihugu bitandukanye muri Africa Mu kiwanda cha gatanu turafise umuririmbyi yitwa Professor Jay akaba ari umuririmbyi ava mu gihugu cha Tanzania akaba yongera akaba n'umunyapolitike aho afise amafaranga angana ni imiliyoni indwi n'ibice bitanu by'amafaranga y'Abanyamerika US dollars mu bintu afise biboneka nawe akaba atashatse kubishyira ku mugaragaro ariko ku byo tubonesha amaso yacu akaba yarigeze gutwara inzu yitwa Swahili Rappers Tanzanian akaba ari inzu y'abahapera bo muri Tanzania ibyo nibyo twabasha kubona kuri Professor Jay Mu kiwanza cha kane turafise umuririmbyikazi yitwa Akote akaba ari umuririmbyikazi wo mu gihugu cha Kenya aho nawe afise amafaranga angana n'imiliyoni indwi n'ibice bitandatu by'amafaranga y'Abanyamerika akaba ari US dollars akaba ari umumama celibataire ikorera ku giti ciwe akaba n'umuririmbyikazi mu bintu afise biboneka akaba afise imodoka yitwa multiple Toyota Land Cruiser na Range Rover na Mercedes Benz akaba afise n'inzu zitatu nini cyane mu gihugu cha France aho biswe muri Normandy akaba afise n'ahandi biswe muri Switzerland n'ikindi gihugu witwa Zurich akaba ari izo nzu zitatu afise n'amamodoka tubashije kubonesha n'amaso yacu Mu kibanza cya gatatu turafise Jose Chameleon akaba ari umuririmbyi ava mu gihugu cya Uganda akaba afise amafaranga angana n'imiliyoni 8 z'amafaranga y'Abanyamerika ariyo US dollars akaba afise inzu igugwa ibihumbi amajana 200 z'amafaranga y'Abanyamerika kuvyerekeye amamodoka n'ibindi bintu akaba atifuje kubishira hejuru cyane nkuko umuririmbyi Alikiba na Professor Jay babashe kubigenza Tukwadufise umuririmbyi agira kabiri ava mu bihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko umuririmbyi akaba yarigenje neza cyane hawa mu gukora ibiteramo muri East African yaragiye no gukora ibiteramo iburaya mu bihugu byinshi aho uwo muntu yitabirwa n'abantu benshi akaba yaraje no mu gihugu cy'u Burundi kwakorera igiteramo eka urabona ko umuririmbyi ari umuririmbyi yigenze neza cyane mu bintu byose akora agerageza no guteza imbere Afrika muri rusangi umuririmbyi akaba ari Diamond Platinums akaba afise amafaranga angana n'imiliyoni 8 n'ibice 2 by'amafaranga y'Abanyamerika ariyo US dollars akaba ava mu gihugu cya Tanzania akaba afise imiduga itandukanye aho harimo Toyota Land Cruiser SUVs akaba afise uwitwa BMW X series akaba afise n'umuduga uzimbye cyane witwa Rolls Royce Plantrum akaba afise n'umuduga witwa Hama H3 wasohotse mu 2014 akaba afise n'umuduga witwa Orange Ferrari akaba afise n'uyundi muduga witwa Toyota Land Cruiser atwara gukoresha sport ya game muri sport murumva yuko ari umusta afise amafaranga menshi cyane gose umuririmbyi aza ku murongo wa mbere mu bihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko akaba ari umuririmbyi w'umunyapolitike akaba ari umuririmbyi akora ibikorwa byiwe kuneza y'ugwaruka akaba ari umuririmbyi afise amafaranga menshi dutandukanyije n'abandi baririmbyi bose baje inyuma yiwe uwo muririmbyi akaba yitwa Robert Kyagulanyi bakaba mutazira Bobby Wine ava mu gihugu cya Uganda mu bintu afise yiboneka harimo imodoka yitwa Toyota Prado TX akaba afise imodoka yitwa Cadillac Escalade yasohotse mu 2002 akaba afise imodoka yitwa Toyota Tundra akaba afise imodoka yitwa GMC Yukon akaba afise n'imodoka yitwa Toyota Land Cruiser V8 mu byo afise akaba afise n'inzu zibiri zizimbye cyane gose akaba afise amafaranga angana n'imiliyoni 9 z'amanyamerika ariyo yitwa US dollars abo bari abaririmbyi 10 bahurikiye muri Afrika y'ubuseruko bafise amahera menshi bariko baranateza imbere ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko ndetse na Afrika yose tubashimire kuri mwebwe mwayeko murakurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntimwibagire gufyonda kuri like subscribe na share ukiganiro gikurikira kugira ngo muzobe abambere kuronka ibiganiro byacu bica kuri Homewood TV turabakunda cyane mwari kumwe na Latifa Manirakiza kuva muri Homewood TV ciao na hubutaha